He rau parirau, he rau amokura. Te tira whakaau, ko te tira i roto i te ingoa koina hoki, te rōpū. Ko te au i roto i te ingoa koina hoki te ia o te wai e reren ana. Ko te tira whakaau i roto i te reo Pākehā, the group that makes current stir. Oh, stir it up, stir it up. He oi, e mihi ana ki tēnā ki tēnā, i whaiwhai, i whai wāhi mai ki tēnei kapa i roto i ngā tau. A, me te hunga, nāna tēnei roto i whakatū. Ko ngā rau parirau ēnei, o te kura matua o Wainui Omata, e kawia nei i ngā taonga a kuima, a korama, ake, ake, ake.
E karaka tēnei ki ngā kaitataki, tēnā kohara mai kaitataki mā. Anā, ko te kaitataki tāne, ko Alex te kuru. Ko te kaitataki wahine, ko Tahiti Maxo. Iki mā, iki mā, piki mihi kia rāua, tēnā kōrā. Anā, e kore tēnei rōpū e urungi, e tū mai ki runga ki tō tātai papatū wāwā i tēnei rangi, mei kore ake, mei kore ake, aroha mai whaheizu. Mei kore ake, ko wā rātou kai ako, a i Jara Wāwai, a Rihanna Atama Adams, a Virginia Maxwell rātou ko Taika Hausa. Nā reira, homai te piki pakipaki ki wā rātou kai ako, whanau.
paripari o te mai mama o te moa nei rai kawa kawa hau mai te roa matai e papaki mai la
o te kahui mai mahe ui tata poe pokae kata hula te tua huki pukea tua karu rupu te ate hoi tupua kara mai a wai te tua wapu tui te wai hele tanika karu rupu te ate hoi
Aroha mai fara.